Neba nye kene munu, nde wone, nye dere wun nama, ifo ye chile nye zalo. Omo le, ozizo ma kanji we abia, tata. Awa jo kancho le jendo ba nye, ubolo ne ki hiye ye ma nye anyamali ife. Ubolo ne ki hiye ye ma nde ba nye anyamali ife. Ka anyị were na akọ na uche Chukwu nyere anyị were na-eme ife maka na akọ na uche amaka kampeenu ka e bidoro ime ihe a kịta kamgbe anyị tụwara vootu gịnị ka anyị tụtara kamgbe anyị bidoro tụwa vootu kedu ife anyị tụtara ọhụrụ ọkụ ka anyị nwere ọhụrụ ụzọ ka anyị nwere ọhụrụ mmiri ka anyị nwere ọhụrụ free education. Nothing. Obi anọ na-asị gị tụọrịa vootu, jụọ onye ebe nwa nọ na-eje skuulu. The whole politicians niile anyị nwere, jụọ ha ebe ụmụ ha na-eje skuulu. Mmadụ na-ebunye motosaịkụl sị gị gbawa ọkada, ị jụkwara ma nwa ya na-agba ọkada? Youth empowerment mmadụ asị gị rụwa agbụrụ, ị jụkwara ma nwa ya na-arụ agbụrụ? Is it not time for our people to reason like human beings? Enye 10,000 naira na amane enu. Na amane enu ka agwo. E chari to vote. Iri ya today we enye chinka agana. E na atakwa ebe kwusiri. Ka we na akọ n'uche na eme ihe. The only hope we have is Biafra. If you fail to restore Biafra now, our generation, our children will suffer. We must fight. We must boycott Anambra election. We must boycott every election in Biafra land. The only way you can make heaven is through Biafra. We know Biafra is a criminal. Okwandini network vote kahana ebu. Gimwana chitre vote makwana isi ya banya. Ndị niile egburu egbu ma ndị egburu na aba ma ndị egburu n'ọnịcha ma ndị egbu many places egbu ha nchatụchakwara obi anọ vootu kwara many people vote today what is happening our people ka anyị were na-akọ n'uche na-eme ihe okeke nwaanyị dị ntị njọ anyị ama nji maka ụjọ dara enwe n'enu anyị ama nji mkpọgbu wee ghara ọgụ okenye adịghị anụnụ na-ewu anwụọ n'ogbore ihe a chịtara n'ite adịghị eju afọ. Ihe atọ n'eze adịghị eju afọ. Hapụkwanụ na ife ụmụ nchọnchọ ego a na-enye anyị nke ihe ụka. Nke dị n'iru ụka. Biafra bịa, ọ ya adịrị mụ na anyị na-abụ na mma maka na ụmụnna nwezu akụ iri anọ. Ọya ka m ji agwa unu ka anyị ncha niile dịka aka ọnụ. Kwekọrịta na onwe ihe dịka election n'obodo a. Only me and you. Ha ya sị na nna ndị kanụ agba n'ọsọ na nna ndị mee nke a na nna ndị mee nke a. Me and you ka bụ nna ndị kanụ ọ na-afụ anya. VIP UB bụ nna ndị kanụ. Nwa Biafra ọ na-akwụnye na Biafra ọ na ndị kanụ. Nna ndị kanụ ya pịa n'anya anya. Ọ rụcha n'ọrụ ọbịa sọsọ ihe fụziri anyị ifu Biafra. Mụ na anya bụ ka ọ dụrụ. Ya dịkwara unu na mma onye nwere ntị ya nụrụ mana oziọma ka mma na-agwa unu oziọma Chineke maka na eziokwu ka njiri ebiri ndewonu aka mkwa nwanne unu nwoke ihe rịọba understand no election in Biafra udo dịrị unu. The whole politicians niile anyị nwere jụọ ha ebe ụmụ ha na-eje skuulu. Mmadụ na-ebunye motosaịkụl sị gị gbawa ọkada ị jụkwara ma nwa ya na-agba ọkada? Youth empowerment mmadụ asị gị rụwa agbụrụ ị jụkwara ma nwa ya na-arụ agbụrụ? Is it not time for our people to reason like human beings? Enye 10,000 naira na amane enu. Na amane enu ka agwọ. Ị chọrọ ịtụ vootu iri ya today enye chi nke a gana ị na-atakwa ebe kwụsịrị. Ka anyị were na akọ n'uche na-eme ihe. The only hope we have is Biafra. If we fail to restore Biafra now, our generation, our children will suffer. We must fight. We must boycott Anambra election. We must boycott every election in Biafra land. The only way you can make heaven is through Biafra. We know Biafra is a criminal. Okwandini let warrior vote kahana ebu. Gimwana tse tre vote makwana isi yungi abanya. Ndini neburu ebu, mandeburu na apa, mandeburu na onecha, mandeburu many places ebu. Hancha tusha kwa robia no vote, kwa many people vote. Today what is happening? Our people kai wana akunu uche ne eme here. Oke ke mwa yede nte njo. Anya manji makoja dare mwenenu, anya manji mbabu wega logo. Oke nya dia no ne uwa ngwana obore. Ihe a chita ni ite. Ade eju afo. Ihe a tana eze ade eju afo. Hapu kono ni ife. Umu nchonche gane nyanye. Nki ihe uka. Nke gini ihe uka. Bia fra bia. Oye adere muna ina abona muma makana. Umu nna nwezu ako. Ilo ana. Oye kanji agunu. Ka anyị ncha niile dịka aka ọnụ kwekọrịta na onwe ihe dịka election n'obodo a. Only me and you. Ha ya sị na nna ndịka na-agba n'ọsọ na nna ndịme nke a na nna ndịme nke a. Me and you ka bụ nna ndịka nọ na-afụ anya. VIP UB bụ nna ndịka nọ. Nwa Biafra ọ nakwenye na Biafra ọ nna ndịka nọ. Nna ndịka na-epe naanị anya. Ọrụ cha n'ọrụ ọbịa sị ihe fụziri anyị ifu Biafra mụ na anyị na-abụ ka ọ dụrụ ya dịkwara unu na mma onye nwere ntị ya nụrụ mana oziọma ka mma na-agwa unu oziọma Chineke maka na eziokwu ka m ji wee biri ndeewonu.